Reka twicare tu yake.
Izaki.
Mhm.
Namusavye ambwire ikintu yumva no mukorera. Muri iri joro kugira nawe nyine arare ahimbawe nk'uko none yumva mpimbawe mu mutima wanje.
Ehe.
Nanakim.
Wabwati kora icyo ubona kimukwiriye. Ariko amashugwe. Ariko ndira kwanza gato butoye. Ibintu tubimenyereye kenshi muri Saint Valentin bitanga umuhungu. Je ni nyuma vuje si yankanze. Afa dija kiza kunura ngo cheka ndambwire ngo surprise ngo butoye.
Ibi bisana bijya twamata abakobwa bamenye ko abahungu ari bo bamafaranga. Umukobwa arashobora kwivolontaga amafaranga umuhungu. Usa biri ko birantangaza cyane kuntu twiriwe dufise gahunda yo kujya kwa Miss muri anniversaire y'umugore wiwe.
Ahubwo aranje cyawe nanje ndi invite yari aramara.
Yo umviriza ngo mvuge ikintu himye imbere yawe imbere y'umufiance wanje n'imbere y'abakunzi ba Isaac bose n'imbere y'Imana ubuzima bw'iwanje
buto Imana urayizi Imana
Imana Imana yo mwijuru ubuzima bw'iwanje buri mu maboko y'Imana ubuzima byose twese buri mu maboko y'Imana ngira mvuge ikintu Imana yani ndagishinze inaye imbere y'Imana Isaac uri mu bantu batumye urukundo rwa Genesis rusubira kandi sivyo ngira mvuga ikintu imbere ya Ben nukuri ndayishize
imana amashugwe kebwira bakuboneza mu maso
si ntaramatika ndiko ndamwima
ngwaho
aya
magoti yo
Ben ukuri kwangiza ibi imbere yawe sinaravyaho nambaye impuzu yera sinaravyaho twicaye ni kubwa gaciro ufite imbere yanjye sivyo ngira ndakubwira iki kintu imbere y'Imana Imana niyo ndayifashe izobe yani izo nshingira inahe umunsi nzogenda kontrene ibingira ndakubwira sisi ndagukunda by'ukuri bivuye ku mutima kandi nta munsi niwe rimwe nzigera ndaguhemukira cyangwa ndaguca inyuma cyangwa nkore ikintu cyari cyo cyose kitajyanye n'urukundo rwacu ibyo ndabikwemereye n'umunsi kandi ndabikwemereye ko bizobaho imyaka yacu yose uzombera umugore wanje mama w'abana banje uzombera umugenzi wanje wa hafi ibintu byose wanje sivyo
oya sese ntori yo
urukundo mpa rurandenze be urukundo mpa rurandenze sibona ukuntu nubisigura imbere y'abantu iki ni ikintu gihambaye cyane ndazi hari abantu b'abatunzi bafise amafaranga menshi ariko n'umunsi bananiwe ikintu na kimwe bashobora kugaragariza imbere yabo bakunzi babo ariko uraba nubwo udafise byinshi bike ushoboye wagerageje kunyereka umutima w'urukundo ufitiye ibyo biri mu bintu mbona yuko uri uwanje wa karamata mbe nukuri sinzigera ndaguhemukira ndabikwemereye imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose bariko barakurikirana ibi bihe sivyo
Nuri de masken. Oh. Igaba hazo kundiza abantu we. Na madabwira imisi yose urukundo bugira ikintu gitanga cyane urukundo ruruta ibintu byinshi urukundo ruturitsirana kijya twita urukundo. Yego ni urukundo rero. Like ndazi yuko my god. Basi si usiliye nturire. Anurire sisiyo kandi si yabivuze we ngo ndashaka ndamurize butoye none ndaba bihindutse we ariko ararira we navuze gushaka urize butoye none birangiye uri kurarira wewe skin afete
ndabizi ko hayo yumva ariko uko hayo yumva niko nanje mahe niyumva gikuru niko imana yoturohereza ibintu byacu ikadutuma dushika ku ndoto zacu sivyo uwo musara abantu benshi cyane bahaye barira hari abantu bahaye bawukana hari abantu bahaye bagwana kandi bari mu rukundo ariko uraba n'umunsi twebwe twahiturizwa n'umunezero w'urukundo rwacu ebe ibi binyereka ariko uri umukobwa w'ubuzima bwanjye
dore
ama ari yindi kadune naguteguriye na hari intonya ariko mvuye ku mutima
OK. Moi, notez bien, bien on veut que nous mois c'est pour le Saint-Valentin le 14 hein. En fait, c'est si vous êtes nous c'est un mois spécial. Non, nigga man, ibintu je ndabimenye yo mo khama cyane n'ibyo barangirira yo. Yo. Yo marori we. Yo marori me. Oya sisi aniwa ndwanje. Eh, ani ndwanje sisi. Yo machiki niwe.
Be.
Mwambike none sisi. Ane abuto. Si vyansi nuko avuga mu ari asharindi uyu mochiki niwe haya eye mambo ni moto yo bintu vyashushe gwe
mana wallahi azake nuhuri je ndagushimira kandi abafana baze active barabitswe ndagukunda kandi ndakuba paske hari ahantu wankuye hariho nahandi hantu wanshikanye ben ukuri ku imana yo mwijuri irabizi ben ndagukunda kurusha uko wewe uwo ubyumva cyane uwo ubizi cyane uwo ubitahura Isaac ndamukunda butoshye ndampenda sana
uturaberewe guciye umwarabu we butoshye he
bejenzo tumani pfira kugawa
yo
wallahi
amajamba rakunda kuvuga ngo siyo yakubesha sis
ah wallahi nampenda
kuburyo upfa kubera
ya team l'amour est plus fort que la mort nuko barabye yuko urukundo ruremeye kuruta urufu nuko uri bizina y'Imana eh urukundo ruremeye cyane kuruta urufu niyo mpamvu hari abantu yiyahura akica urukundo ari ikintu gitangaje cyane me njye ikintu nshobora kumubwira uyu be Isaac kuronka umukobwa musohokana baruzuye ngaho mu ibarabara baruzuye abakobwa mujyamana abakobwa mujyana ibirori baruzuye me kuronka umukobwa guha gakiro nk'umugabo kuronka umukobwa aguha urukundo gukuri ni ikintu kidasanzwe cyane ikintu kidasanzwe niyo mpamvu umukobwa wanjye ndamwubaha naramubacyo ntako ntazokurabwira ndayimwemeze kandi ndirinda cyane ikintu ndakunda ndacirinda anduka ikintu cyose nzi umushyiri wanjye ikintu aracyanka nakinda kigira nk'umuvumo iwanje nubwo nuba ndagikunda gute ariko nare narakunda kwambara ibutura cyane ndakunda ibutura imwe ntuko kugira kuna karero gato yenda guhaye ariko yarambiye gusa beje sinkunda kwambara ibutura zose nakinda zitanga
sisi kubera kudakunda ko utayambara ibutura ushaka kuba ba
yamatinye ntiduhure na bamu ntiduhure n'abantu nyene
tureke nuko na atadini idini yabo n'ibikondo siniharamu
kandi nawe nyene ntiyumva ari fiyeri ucume ngo ndumunyeri gara sindi umushinganayi kuko we ashaka kumbwira umushinganayi kandi ndabyishimira cyane ya ndabyishimira cyane
uriko waberewe
abandi bademu ntibava bantongoza
None
sisana frame.
Nitu mependeza.
Eh tunapashwa ni kaa vizuri. Lakini uzuri si unachangia bit.
Umugabo wanje ni mwiza frame.
Naje umugore wanje ni mwiza frame. Sisi.
Oya prema icyo kimwe turakizi sisi ni kirore kuri rara kwebana.
Isaac sisi ni mwiza.
Igabarageze kumunyagiriza we ngenda ndamutwara. Shaba fana uba show.
Abantu turamenyeye. Urumva amati kayibe sisi ni myiza, sivyo? Arafise ubwenge cyane bwo kurondira ubuzima. Sisi arafise inzobe ko genda kundaba kubwa binzobe. Icyanyuma rero kinyica muri byose arafise ingeso nziza cyane kandi arafise n'urukundo. Arafise nimuwe. Urumva ni ibintu bya bintu nakunda byose nasanze birunze ku muntu. Hari igihe nimvira mbe iyo bishika nkafa naramenyana na sisi. Iyi si kweri nari kubona ni nka bya mwana afa kiri munda kwa mama wiwe nukuri ku izina ry'Imana
butoye hanyine reka dufate gato hari abantu guje kuno mwanya bari ko turavuga ati abantu bacyari mu mikino afite ibintu byanyu reka ndababwira ikintu umuco ku bantu bari ko turaha kuno munsi ni giki cyo bemeza for sure ko iko mwina sisi kapisa muri in deep muri muri kuno
je ikintu mbona seriously de no fata telefone yanjye nayo fata telefone yiwe ama urabe conversation usome gusa message na zingahe zimbere hamuraza kuri
no nawe nyakusevize my oxygen ibiki
Urabona umukobwa murakundana mugakundana igihe kirekire mugaca mu bintu bigwe mutanguye kubegwa gusa abahungu bakaca batangura kumushura cyose sinzi ni kubera iki abahungu bazi kubona
urukundo uzi uri single we ko
abahungu niba muresha cyose sinzi ni kubera iki kandi umuhungu nawe nyina ari single bakubwira ntibamugerageza ariko mutanguye gusa urukundo yo
muraronka izo DM okay voilà si ça nyene urumeze kuronka utu message tubandi ba momi muri telefone ya
najyari nejo nijyari nabikubwiye be harejo hari hijya yejo hari umuntu yakwansa abako tubonana umukobwa ndabira ati ntibikundana gato
jewe rero ngira ngo telefone ndi ngomba mpindure nimero ya telefone
kubera kubera abahungu guma kwandika
kandi naramubwiye be urabona uko ndukundanye ugira utangure guhura na challenge nyinshi cyane z'abahungu bajya bose batarigira bakudraga bagira
tandi kuri wowe none kuva mbere hose nibamona ko mari
ugasanga umuntu ariko aza kumubwira icyo kintu n'umugenzi wiwe barafitanye nk'imyaka itanu bazinanye ariko n'umunsi kubera ko arabona ari mu rukundo bimeze neza
atangiye kubika imetemete urukurorora
ahantu abakobwa benshi barakunda kuyihendera abahungu bakudiraga nijana ariko ntushobora kumenya abahungu bafitiye urukundo gukuri ni bangahe hari abahungu benshi ashobora guheba n'inkwano yiwe akagutangira inkwano y'imiliyoni nka zitatu akacubwira ati nzokurongora inyuma tuzogira mariage inyuma y'amezi atatu cankane mugakina imikino yose akacahiba na yankwana bariho rero kugira umenye umuhungu agufitiye urukundo gukuri
inkwano yo itanga umuhungu adakunda ni inkwano
arayitanga kugira kuronke amazi kuronka kabiri gatatu kane araguheba agatanga indi inkwano kubandi ivyo bikunda abantu bo muri Dubai vacances yo muri Dubai nanda kubeshi
barakumva
vacances yo muri Dubai barafise yongezo
yuko
arakuzanira parfe ifite Valeria 20 million mu Burundi akagwenda hariya kweguza idolari 50 abakobwa aho bafite erega umukobwa agira ubwenge ariko nyine umuhungu ibyo urabizi ya Isaac umukobwa avanye n'umuhungu ubwenge buca bwenda arahendwa kandi akagenda umukobwa akenera kuguma je nubona ngunga tuvuganye amasaha abiri isaha imwe niyo
kwanza marori yo mu ijoro ntaba
Kwanza
marori yo mu ijoro ntaba
uyu mukobwa wanje suye yase yankura urumva tuvuganye amasaha abiri isaha imwe n'impanuro niri shora kurenga ntamuhanuye be abahu kandi ndagerageza kumwereka ububi bw'abahungu abahungu n'abantu babigende umuhungu mais les garçons dans l'amour turabantu babi cyane vraiment kuko umuhungu arashobora kwiyorobeka imyaka 5 ku mukobwa atamukunda atamufitiye kazoza akiyorobeka akaraba agahwera iminsi isakarira hama mu nyuma kacha muhinduka ndabizi cyane
ivyo rero umukobwa azobimenya gute ko ariko arahenda
okay kugira umukobwa abimenye
turonke inyigisho gato
hari imitego par exemple hari ukuntu ushobora kwishyira mu bihe bibi biteye ubwoba wowe nyine umukobwa ukishyira mu bihe bibi biteye ubwoba kubwira urabe eske uyu muntu araza kugira care y'ibi bintu ari udusisitema umukobwa ashobora guhenda ndafise inda y'iwawe ibintu nk'ibi atayafise kugira kurabe iyo nda we nje twajyamana ndije nyene uramenye utwara umva hariho sisiteme nyinshi cyane umukobwa ashobora
kwitama Isaac ngira kumvuga kirya kibazo wari watubajije ngo ashaka kumundanya kirya kibazo wari wabajije ngo hariho ngo abantu bavuga ngo ni bezi ngo ni twari dukundanye cyane iki ndibaza ko abafana badukurikirana kwa Mutama Gerard official cyane abafana bafite inimero zanje nka green numero zabo baba bazi kuri cyane bafite cyane abantu twoba tubanye bazi ubuzima bwacu bwa misi yose baratsiko dukundanye kandi vraiment turakundanye hama hari abantu baguma batubaza ngo mariage ni ryari biki n'ibiki ibintu byinshi
ni kuko ni ama romantique ntazoherere nga
ego vraiment
imana ibaje imbere
imana idufashe n'ukuri ku imana ndababwire n'uhuri je urukundo rwanje naruronse rumvunye kandi narugiyemo ndarukeneye Isaac urabizi byarangoye vraiment n'abafana baze active barabizi naronse urukundo ndushe ndemerewe naniwe nirwandarira buri munsi nk'umwana sivyo s'il te plaît rero nk'umuntu yoza avuga ngo urabona ye wapi sindi kumwe namwe kabisa afazari nife kurukundo rwangire
nyene aho nyene je nagize kuronka message attention kije gihe ibintu byanyu bikivumye nagize kuronka message ati Isaac batubwire buto batubwire inkwano ashaka kuhereza butoyi twe duhagarire mariage
nari nagize kuronka umuntu ambira ati mbira kuhere inkwano mariage ungirire bije hama ndugwe amafaranga ugire ubigire urumva hari ikintu mariage si ikintu cyo kugwako me avaye mariage atangura urukundo ata mariage atarukundo na mariage urumva me sa mariage urukundo rurabaho niyo mpamvu hari abantu bashobora kubana n'imyaka 10 babana mu nzu
ata mariage
ata mariage kandi bakagira urukundo guhiza kuruta abantu bari muri mariage tuba dushaka nitubandanye ducumura urumva turonka imihezagiro y'Imana nyayo
kandi buto yanyere bakunda kuvuga yuko ngo abantu bari muri mariage baragerageza cyane araba ama tentative menshi yo guhebana baranashwana cyane kuruta abantu bikundaniye tamara
ari ikintu ngira mvugire ngaha umukobwa nimvuse umukobwa kugira umupime kwa gukunda byukuri
ari ku bahungu
kugira umupime kwa gukunda byukuri
nyese kuraba
les garçons gira ndabwirije ikintu ndakizi kindi mu maraso rondera amafaranga organize fete cy'umwambiki impeta umukobwa mane nimba atarukunda gufitiye nta mezi atatu muzokundana ndakivugiye ngaha ubiharira naca bipima
ati gute
umukobwa uteguye fete ukamwambika impeta hajya impeta twe twamatwambika impeta bijya bifisa amabanga maremare cyane nituze aho byavuye ariko birafisa amabanga maremare umukobwa umwambise impeta nimba atarukunda gufitiye gukuri nimba atakazoza afise nawe nta mezi atatu muzokundana ucumubona nukuri ndabara
acahinduka aho nyene
acahinduka directement
nimbuka gyari haje nyene cyangwa
uzobibona bukebuke umuntu abiharira agiriyo challenge rabe
biba bitewe niki acahinduka kubera
ijya mpete ndiko ndagubwira ati impete twe turambika hari abantu bagwa ko bakambikana impete ifisa amabanga menshi cyane ifisa amabanga maremare cyane rero haje amazi kwambara ijya mpete devant la public sivyo hari ibintu ijya mpete yonyene idashobora kwemera yuko biba mbere zikuru
nibiki
urazi yuko urukundo nubwo dukunda imana niyo yaremye urukundo par example ndaguha karoro gato urabona nk'ubu just ndamucheating uyu sivyo ndaronka ibigeragezo by'abakobwa ariko nkabyirengagiza kubera uyu wibaza yuko imana ishobora kwemera yuko uyu amvanga ntibinyereke
nibikunda
ariko nimba ndamuvanga par secret nawe nyirazo bikora par secret sindabimenye kandi ikintu ngira mbwira abantu umuntu wese azi ko akorera ikintu mukunzi wiwe mu mpisho nawe nyene amenye yuko agikorego mu ibanga Nimu fise uri umukobwa ufise umuhungu mu ibanga n'umuhungu wafise umukobwa mu ibanga ndakurahi
ico tukibemo konye
ico tukibemo konye niyo mpamvu jewe nararahiye shobora gucitinga umukobwa nzofuma mfa mbe uko nzo bakoze shobora gucitinga umukobwa kuko agucitinze no mucitinga urababara ariko urundi mutima ukakubwira ati urangwa niwe watanguye ariko nimba atavyo wewe ukora uravuga ati no umukobwa mporiki sinabuvanga bari bijya ibintu nari kumvuga by'impeta
none sigura aho nyene rinda kwanza aho nyene sizi kuvu ushatse kudusigura neza yuko hari abantu bacitinga batacitingwa hari umuntu usanga avangisha umuhungu kandi batamuvanga
menda kubwira ikintu kimye Isaac hari ibintu twe tuma twinjiramo nubona urukundo urukundo Imana niyo rimi kandi urukundo rufite ibintu byinshi bitaboneka twe tutanazi par example uyu arankunda cyane nce ndamuvanga nzomuvanga azokwimva urukundo rukora muvamo ubukebuke wenyine atabitahura kubereka urukundo ruguma rumvamwo kumbe hariyo ibintu je ndiko nkora silencieux we atagira hari ibintu ndiko nkora silencieusement we atazi
ari byo atanakora
ari byo biriko biratuma iki urukundo rugenda ruramuheramo we atabizi ko cyangwa umukobwa arahindutse nyene araguhevye kumbe ntuzi yuko ari we uri creator niwe wabitanguje rero ahantu anduka hari abantu bama binjira mu rukundo batazi icyo bagiye gukora urumva bakinjira kubyongera abandi bantu uranahura
rero bahungu mu byumve
impeta n'uburozi
impeta
n'uburozi nukuri
uhanuye
impeta ica muhema
numa mu byo bategwe byose ata impeta iri mu
no oya jewe narinda muteguriye surprise kwa miss nza kubwirira imbere y'abantu kuri ntuze
ariko kwa jojo
bien si
tugende
Tugende na kamera. Tugende.
Eh. Ara kwa misari bindi biza kwa be.
Je ndi capable. Je ndi yemera.
Kuzi bazi active ngumane natwe muze kuraba ibindi biza kukurikira mu nyuma. Yo ibindi birori.
None izaga ndabwira ikintu kimwe. Normal is telefone yanjye. Je ngo nisha WhatsApp imwe. Ngo ngaha naramuhaye uburenganzira umwanya wari ikintu canje cyose uzi ko ari kiwanje n'iki wawe. Kandi nawe iki wawe cyose uzi ko ari kiwawe n'iki wanje. None unyina afite duruye kumugira ati be dukaye mu telefone utwara iwawe na jenga wallahi tureke blague none suyunga
naramu barakunda kuvuga ati telefone y'umuhungu n'uburozi
telefone y'umuhungu oya bijya no bishye umuhungu atari serie niyo telefone iwe ari uburozi ani sacrifice
umuhungu atari
uvuga ngo umuhungu nta muhungu numwe ashobora guhimbagwa
n'umukobwa umwe
ico kintu ngerageje kucyumvira nico nico umuhungu ahimbagwa n'umukobwa umwe ngo uyu ngana ndayimubwira iminsi yose ni sacrifice
no kwitanga
aba yahebye ubuzima bye niyo mpamvu iyo umuhungu agukunda urumwe mukunde cyane kuko ni bake baboneka abahungu dukoresha abahungu dukorana n'amaso ariko bakubwira gukorana n'umutima umuhungu urashobora gufanga umushyeri wawe bitari mu mugambi nicaringa hagaringa n'umukobwa umukobwa aratonyoroze guhano ni saa umeze neza ma nimero ya telefone ejo nkasa ndamukereya muri hoteli ibintu bikabandanya urumva ariko umukobwa biragoye cyane abafisi iyo ngeso rero umuhungu ugira uce wipanga neza ni kwirinda ibintu byose uzi ati iki kintu gishobora kumusitaza umushyeri wanjye kandi gishobora gutuma ndamuvanga umushyeri wanjye ndakunda kubabwira abantu wowe makini sana kandi umuhungu adacunga umushyeri wiwe uwo sinzi n'imana izomubaza kurazi uko idini yacu tubwira ati umuntu wese ku isi aracunze kandi nzomubaza kucyo yacunze ubuntegerezo kumucunga nafise droit yo gusohoka atambye ndabesha ikintu cyose bengiye ku isoko okay beye nuko
ariko hari isoko butoya aravuga ati nkundo nkizo zirajenana
si obligatoire si tegeko namuhaye oya wenyine avuga ati hamye no genda ahantu ntabimubwiye umukunzi wanje
gahahurira
nk'ubu umuntu yo cyambona umuntu yocha mbona hama akamfotora akamurungikira kandi ntabimubwiye yombaza kubera iki utambiye kugiye hano kanaka urumva bica bizana ingorane
okay sawa ibani shimwe ko turi mu rukundo ko turi mu rukundo urabibona reka urumva ko babahamagara umusaza ubamukuye mu gikorwa kindi ari yararimo so sisi reka tugire ko ndabona ko ibyo twakoze ni byiza birahimbaye birabereye ijisho abantu bose kameme babiryoherewe abantu benshi babiryoherewe ndabizi ko ikiganiro kiza gushikira abantu benshi impanuro butoya tanze ni nyinshi kandi zirumvikana abakobwa barashima ntibavuga cyane buryo barakunda kumviriza cyane numva amajambo mumubwira cyangwa mubwirwa arabakora ko cyane tugarukire ri wawe mu gusozera wewe ni giki kwibaza ko kizotuma uhe batutoye ni giki agukoreye uzovuga ati vraiment nakuheba
ce
be mugire mchane live
sanuko ndiye nakivugira
ngiye igigi kabisa shenda ukunda ariko ikintu no akirenga ko je vraiment arete ko turacungisha n'abakozi ba Isaac TV niba kimubonamwe inkuru zo chigushikira
je nakimwe yongorera ngo ndamuhebe beje Isaac wallahi nakimwe je nawo numufatana n'umukobwa
ije gara aramaze kubimbira cyane
Isaac, onodo diye je ndababwije kuburi je umusheri wanje none be nawo no gufatana n'undi mukobwa nibaze ngo je nzoguheba.
Ariko ari bimwe
icyonzi ego bizohindura ariko sinzoguheba. Ariko icyonzi cyo ikintu kizotuma duhebana. Kazobara kanu gato.
Nagaki akaroriro.
Petetre
yase kwitwa telefone.
Ndashora nko gutsitara turi kumwe n'umbire be pole.
Kaza duhebana. Narabubwiye Isaac urukundo ku isi nicyo kintu cya mbere kiremeye cumbwira yuko ikintu cya mbere kiremeye ku isi urumva cyo tuma wowe gusitara jesida ubwire pole kice gisambuka ikintu gitinyise ku isi Isaac
akantu gato
power y'urukundo jesida urabona mu rukundo
ahendera n'umujyaniranye
nakeneye commentaire yari hasi banyandikire abantu bazi nkundo vrevre bambwire abantu bahebanye ariko yasanza mu cheatinga cyangwa yaryamanye n'undi mukobwa
cyane yewe Isaac
je chonzi abantu mu rukundo bafakano gato
naramubwiye nti be nzogukunda mu bihe bibi cyane byiza sivyo yani ikintu cyari cyo cyose tuzoba turimo cyangwa ibiye byari byo tuzoba turimo je nzomukunda nzomuyihanganira kuri defaut zose nzomuyihanganira kuri faiblesse zose nzomusangana me ikintu nashobora kwihanganira umukobwa n'ubwo zohorera mu ijuru ariya ku mana ikintu ntazo kwihanganira ku mukobwa kunshinyuma frema je unshinyuma umufumu ndasa nkahwera nkava ku isi
yarambiye ibintu bibiri
ibintu bibiri
ukuntu umukobwa besha nivyo nyene
no gucita
ibintu bibiri Isaac je nubwo no gusanga n'umuhungu ukambwira ati nukuri byarashye tugakundana aho nyene ishavuri cyari koroka nka 70% ari gakoroka ariko umbeshe kandi nziko hamagende umuntu mubi cyane uyaranze mama ya
umuntu mubi mubi
urakoze ati uri he ndakuzaho uri byose ngo uyu ngari giye amambira ati uri gisigo cyane
waramushize ko makamera rero hagiye ho suramu
iza kije sinzi ikintu kiri muri giye ndashobora kumva ati umushere wanje arampenze nkimvwa mwoko nyene be uri he
nande noko
urumva ndi muhira sawa ubwo nyine ngacafata moto maki wiwe sisi arenga oya be uri he je ndi muhira ndajyamya ngashinda mu telefone video kuri njyamyo gitanda ciwe uri muhira nakubonye wakoze ngasha nkumpa nkitahira no nyine
rimaze gushika rimaze
yarambwiye ati
rimaze gushika
ushobora kuye
rimaze
gushika nene shaka kugana
Oya narabenda. Bisa ari umuntu umye nkinye prank. Uwo munsi yambiye ati zose bira kubehisha. Ambira ati je suis hospitalisé. Ndamubwira ugwa ari he sa 5 y'ijoro. Ndamutelefona video call. Aritaba me kamera yihindurira hariya. Be nanje nza nigire umwe ngo ntabyunzi. Be umviriza ejo zokura ba mu gitondo cyambira ati notsa gusohoka mu y'ijoro. Ibyo bitaruba kuri kurasa muna n'ijoro nibiye. Ndakibaza giye nyine ndabirangaje. Cumi nimwe naraje no gusenga. Naratelefonye umutari wanje ndambira ati umviriza wewe turire kwa siyo ni 11. Cumi nimwe nari kuri ibyo bitaro yambiye ndamutelefona ndi kuri ibyo bitaro. Ambwira urumva abande kuye ibyo bitaro bo kuri kuri ndambira ati ntacyo. Hinge ndondere dossier urupapuro rumwe rwo rwandika. Rwanze ndi kumana sifa aha mu bitaro barunyereke narumye muri registre ndakurabe. Urumva be n'ukuri ndi muri abasingo tuvugane ndagenda ndamuraba. Waraye mu bitaro mugira yego. Ndamufata kuboko nyereka aho baguteserwa murumva je ndafite inzobe y'ikinyana sawa
ajara bazi umukozi wo muhira
we umukozi namaze kuva kare nsa ndamufata amaji umukozi
sisi
ni gute urumva sisi yari ngaye je kumugoro yaragwaye wapi twari ku turatera inkuru wa maturajyama ubenye nsa ndamurunga kiri yo dio kuri WhatsApp
Isaac narumvise umukozi umwe ngo no
kiramene yibaga
yarabye be wallahi just bira kubesha gusa nariko ndagukina ndakurabe ndabe kiya yiwawe iwanje nta kindi gusa icyo nabonye sinzi ukubesha mu buzima Isaac ububeshi waswahili unasema uongo ni kikwazo cha maisha urashobora kugira uhenda umusheri wawe mugitanguye nta mwana mfise sawa inyuma ya senka mukundanye agira agire mariage nawe akashamenya kufisa umwana akacha guheba
yego
bakunzi ba Isaac TV ibintu muzokwirinde mu buzima bwa rwego gwose nawe tuba mu rukundo ububeshi ni ikintu kibica
uzomenya gute ko umuntu ari umubeshi
je na kamisi
wa mumaramaza Isaac umuntu umubeshi imana gusira kunda kumumaramaza
ububeshi urashobora kuvuga ububeshi imana ikaguhezagira imyaka 5 nibimenyekana hama bimenyekana ibintu biza byabaye byiza mugira muri indege muje hanze wallahi ndakurahi niho ubumenye kumbe nuko ndaguhevye ndaguhevye
yarabona byagira biraba
umbeshuko tugeze mu nzu bizogenda gute senka dukundanye namushi ni wari mwe wigeze kwivolontaire basubwira ati be nuku Isaac je ndamaze guheba kubwa benshi kubera ububeshi nukwinda
kugukunda nabangahe
je maze kundana nabakobwa bane
bane aho bose wagiye urahebara nabo
ye bane ni baki je precisie mane mu bisimya kitatu ndi bishuri ni baki bane je tukundana trois à quatre ndamukubwira ni tukundana mu bisimya gato
abonzi ko tari bane
uzi bangahe
nzumwe
ehe
ya
Dinde.
Ana umuse nibo bampemukiye je sinzi.
Iyo yarasumushera mukunda w'umusadi.
Why? Eh ndafite igisazi yari wacu makamba yitohusa.
Cyo kindi.
Arankunda gu yo.
Ndone ugiye nawe sumushere wawe.
Oh ya. Yo ya sumushere wawe. Bya ndababyire bakunzi ba Isaac TV. Nukuri ku izina ry'Imana. Je kintu cy'ambere nubaha kwisi. Je nahije gusenga. Urukundo ndagubacha kuko urukundo nahinyo yuko ari ikintu gitandukanye n'ibindi
mukuru urumva bukuru
muratandukana Isaac yumvire basi nawe ikintu imvire ingufu z'urukundo ikintu gishobora gutuma umwigisha yigisha ashobora gufukamira umunyeshuri wiwe
he ibonye he buto
urukundo ikintu gishobora gutuma umukuru w'igihugu tete dipay twese tumubonye twubaha afukamira umwene gihugu sanswe urukundo sindi ko ndabesha ikintu gishobora gutuma umupapa afise abana biyubashe agafukamira umwana muto mu ibarabara urukundo urukundo rurahambaye cyane urashobora kujya gusenga mu rusengero hakagira umwanya wo gufuka mu kimvira imunsu yanjye bahapi kweri me deva y'umuntu ukunda aragufashe muri action mani mani urafukama
Okay. Sawa ni byinshi cyane rimwe byumvise. Like
agenda ngo ivuga ibintu by'urukundo sinoheze. Ngo uvuga makeje.
Yego, tuzozeza ufata umwanya tugi era bakuri sisi nawe. Eh, jumajugs. Eh, oyerega, iri moto. gusa rero imana ibafashe vraiment je murabona
kandi abantu bakubwira ko tujanye kandi turasa kandi turi beza twize si none bakunzi bayiza
ati vraiment gusa ntwarunze yo binkuko we sisi na izagigo vraiment yarakuga bahaye
ukuntu yo guhaye ko mwiza no iyo kundenye n'umuntu mwiza Isaac hari
ukuntu guha
nimba je no garimye par jour oya akogatru wa fa par jour urumva nzoba obligé ko gatru wa fa par jour urumva hari izindi fresheri zo kwiyongera
wala nivyo
sisi
ubaho rero maravyumva rero bakunze ba Isaac TV rekatwa gukinga hagiye gucaye bakirekire ariko nashimye cyane ngire twayaze ariko mu gusozera kabisa ashaka kumenya sisi kubereka ivyo swashimye kubikora kuri Saint Valentin atarundi munsi
impamvu nashimye kubikora ica mbere na mbere Saint Valentin ni umunsi mukuru w'abakundana hama ikindi nacho nanje ndi mu rukundo ndi umwe mu bantu bakunzwe cyangwa bakundanye
awe nuri muri baba navuga ati
se naho uri kintu Isaac hariho ikintu twakoze kuri TikTok tuvuga ati abakobwa niwe baramukiye guha ibintu bagera nije
ka video mega ariko dazagashira muri montage
je ndabibona karamukoze ko
none yega nivyo none
be ngombwa bahungu imisi yose
nuko iri imana Isaac be umugabo wanje vraiment nako atagira kado ngira na mistatu shobora guhera atampaye
akantu
atumanzanira imbombo cyane urantugiye dusambusa abacuruza twijana ijana
ne mwabana bizobandanye
tumatunzanira tujya dusambusa none
yewe imbere ko njya kumuraba cyane imbere ko ntanegeza ku telefone ni
sawa ivyo birabaho mu basheri babanye
bizanira iki
ego vraiment be wallahi
Isaac gena no birimo kimwe hari nabantu bagikurikirana ukabona umuntu yari yarafise kea cyane ariko ukabona umenye ngo nta kea afise ni uzorabe ugerageze wiyumvire nawe nyene wiyumvire cyane nije no banarakosheje ari byo byatumye ahinduka kose kamere yiwe je naramubwiye uyu ikintu kimwe twe turarabira ku bantu bubase cyane nibo batubera akarorero urumva nambwiye ikintu kimwe be ukazobona umugabo arafise umuhabara aramupangiye inzu aramutahako umenye yuko inzi yiwe hari kimwe
ntihamize
ariko ukabona umugabo arafise abakobwa arabahonga ariko ntamba pangiye aho uyu abari mu maraya kandi imana izo mubaze ariko umugabo afise umukobwa apangiye ndiko ndabivuga ngaho umugabo afise umukobwa umwe apangiye umenye yuko mu nzu yiwe hari umuriro hari ikintu kitagenda neza hari ukuntu abakobwa nabo nyine bagorana tension ku buryo hageze aho utaha uvuga ati none ntashe mu muriro mama yangu ukacyo kreya umuhabara ni haba ino umuriro
uzuja ku
ruho gusa uyu mwana
gusa jewe Isaac nshimira ndagushimira nshimira n'abafana
bayi murabahindika murabahindira abahindikazi
yego ndabashimira bose aho bari ndabakunda kandi ndabizi nabo barankunda babandanye bansengera babandanye bashigikira akazi nkora ka misi yose basimira kwa Mutama Gerali bagira batuhebye
hariya
amavyuzi yagabanye
bakibagira yuko ahariho hantu twakiye aha niho mwatumenyeye
usanga mugombahereza ibitabaryohera
mubumva dufise ubu ibikorwa bidasanzwe
mubumvirize mubahe ivyo bashaka aba fans ba YouTube n'abantu
filme turiko turabaha amafilme barose ibiganiro turaba ibiganiro nimutugire ibiganiro rero amastar turaba ibiganiro no star uba tugiye kini musuzanire comedy turabasubije kandi comedy
comedy kandi kindi nacho bagomba bavuga ngo tugire mariage none turagira mariage gute mutariko
muramura
murasabutinga akazi turiko turakora hama
kandi cyane ko kubatabizi YouTube burya mu Burundi yahindutse cyane ibintu bya YouTube byahindutse cyane ibintu byabaye
dance
urumva n'umuntu yinjiza dollar 200 kuri YouTube yinjiza 50 umuntu yinjiza 50 yinjiza 10 urumva bya pararanganye ku rugero rwo hejuru cyane
ariko Isaac ndamuta mama wanje mukwe na papa wanje mukwe yani abavyeyi baba
so buko na data buko nta soni mama wanje mukwe na mama
none ndabiki kirutse kiragoye urumva ndaba umva nimba hari
hama masubira
yego nimba hariho abavyeyi nkunda sirtope ndabakunda abo bavyeyi kuko ndabigira ko ibintu byinshi cyane bizomfasha muri nakupenda nakupenda sana vraiment uri inshuti yanjye I love you so much
I love you mama
ariko amufata nk'amata y'abashyitsi nk'amata y'abashyitsi karabizi
niwe wenyaka video na post inzege yani ndirugura
yego
mama ntagiyo we acha tu
ok voilà voilà nariko ndaheraheza en fait impamvu nakubaje kigiye kibazo cyane kubera iki wabitoke kuri Saint Valentin aha nyene dutange inyishu ku bantu Saint Valentin bisigura iki
bon Saint Valentin ndibaza ko biriko si yatanguje n'umuntu sivyo petete yari ni gihe dushobora kuba twe tuyitira ukutariko ibi byose by'amakuriere twambare noir rouge urumva n'abantu babitanguje bo barafise yani barafise impamvu yatumye bayitanguza me reka tuyifate ko biri Saint Valentin ni umunsi umwe mu minsi mirongo amajana 365 y'umwaka bateguye kuko hari umunsi mukuru
bateguye
umviriza hari umunsi mukuru wa independence ukuyikukira hari umunsi mukuru w'ubumwe hari umunsi mukuru w'abamama hari umunsi mukuru w'ibiki hari umunsi mukuru wo kugwanya malaria ugati none abakunzi urukundo ni rwo rutwayise kugitorondera umunsi umwe bafite abantu bakundanye Katiba ariko Jackie n'Isaac barondere rero nundi munsi w'abantu badakundanye nabo nyine bawufete kuko nguno munsi abantu bari single cyangwa hari abantu bakoroganye hari n'abantu bahebanye n'umunsi ariko ragira ibibazo n'ukuri mutu babari niba ari munsi wa Saint Valentin attention arigeze guhebwa munsi wa Saint Valentin l'année passe Saint Valentin narahib ariko naragize ibishoka byose ndakriye ndasimbisha bazi kugira ni haze seven arigeze guhe umuhungu kuri Saint Valentin no jamais ndabishima ko biri kose kuko uyu yaragiye kunyibagiza ibintu byinshi cyane nkuko nawe nyene yamambyira naramwibagije ibintu byinshi cyane
voilà Saint Valentin rega ndabahe inyigisho gato njuma jukse yambyira ati ndakavuga akantu Saint Valentin ni iki Saint Valentin kwaza n'umuntu witwa Valentino yari umupatiri yaba muri Roma igihugu cya Roma histoire y'ingene meze muri Roma mu myaka ya Saint Valentin bise zivugwa ko histoire nyinshi bivuga utujambo twinshi ariko ingene bimeze Saint Valentin n'umwiranda Valentino yitwa Valentino yari umupatiri umupatiri rero ingene histoire yagize ingufu cyane kuri social media yagize ingufu ku bitabo byinshi ivuga yuko uyu umupatiri yari muri nyuce gihugu hari umwami iyo cha Roma hari umwami yatwara Roma acha musanze charazira ko mu myaka ya 200 avant Jésus Christ charazira ko umuhungu arongora hari igitego cyarigeze gusohogwa n'umwami urumva kurongora juste kugira mariage kubana n'umukobwa charazira urumva muri Roma charazira ikaziririzwa ariko mu nyuma uyu rero Valentino avuga ati no bisi no vyemera il faut abantu baze azaragirisha mariage abantu azaragirisha mariage abantu mwibanga juste ushakugira mariage uragenda mwibanga kugira mariage rero umwami arabimenya ati hari umuntu waragisha mariage abantu kubibanga ati mufate acaramufata Valentino aramufata baramucira ubwo gupfa igihano cyo gupfa ujya musi rero wo gupfa avo yikuba mujya kumucira rubanza yari afise nawe umukoga mwibanga like sinzi ko twumita umuhabara sinzi ko twumita umusheri wiwe mwibanga aca mwandikira ikete bavuga yuko hari tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi 1990 uko umva acarandika iyo kete mu mwaka w'ijana na 44 ibintu nk'ivyo igihumbi n'amajyana ya ni mwaka y'ijana na 44 na urumva acaravuga ati acarandika iyo kete rero baragenda bagiye kumwandika acarandika ikete nanditse kuri mbo Valentino nandikiye umukunzi wanje ibintu nk'ivyo abarasize iyo kete niyo basanze aho mutama yarabayeho uyo muze nyene Valentino ugati wow kumbe ikete yajyana itariki zibiri z'ukwezi kwa 10 na itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri atereka rero uyu munsi tuhikire tuharanire ariko rero tubibutsa kandi ariko twegerana yuko uyu munsi hari ibihugu kizira kuhimbaza kije kaziririzwa nko muri Pakistan bagufashe uri kurani na haza umunsi wa Valentin barakwica barakwica kabisa na blague Indonesia nabonye nuko nyene baheruka kwiya baheruka kugira n'imya mazo ati no Valentine's Day ibintu nk'ibyo bisigura rero ibihugu byose ariko kandi hari ibihugu ari ngombwa bafise na konje wanashima
konje kabisa Italiano n'umunsi ni konje ni konje
Italiano
mabanga ni konje kubakundana
Okay by the way niko tugashaka tugusatanga inyigisho gato kuri uyu munsi abatari babizi niko histoire ivuga naho hagira avugwa byinshi kuri uyu munsi ariko niyo nkuru yagize ingufu cyane ku barezo
sociora bya
Voilà merci beaucoup rero
Isaac TV
ndagushimire cyane
buto nuko natwe turabashimiye ariko
abakozi aratumara
jojo tugende kwa jojo
turatwica ego merci beaucoup rero bye bye turagiye uyu sisi bibor Tu gagnes, moi. Ora, c'est bien que la caméra. Juma Jux, bye bye. Merci beaucoup.